Jesu bauye pano bakuru pano pambana Jesu bauye pano
take it up and it
ndongoti vemadzinza vakara ndicharamba ndichinamata ndicharamba ndichinamata ndicharamba ndichinamata ago ago Chava nongo koshesa kutila nesi chazari Kutuka panguwa yoyo ni alipa